kabaka la nako ane go khonagala ne ke tlo bua gore ke be ke khotsofale zondi manganye nna lene re ba kgwenyana kwa ga masiza fela se ke itumelang sone ke gore zondi ene le pinki aba kopana pinki masiza ba ile ba re go fitlhelela re kgaoganya ke lefu ke ka mo ka jeko le ke ema mo ke le proud go tloema on behalf of my sister's family bana ba ga zondi ke kopa ra fanda a ke ba tore ke na mo di etentsa ga zondi because kana ko nngwe di tla ba kgolo folono kana ko nngwe di tla le tshuba but you know for your father una arata family ya hae ke ba tla go le lona le tsa maemotseleng e ntata lona na tsa mamoyo le rate family ya lona le tlhokomele mme wa lona le tlhokomele kgetse ya lona ke tsa ke ratang go lefa tsone ka tshekoli gore ka o sane go se ke gatlwa gata bana ba zondi ke bale ba etsa ntho e so le so e go ntata wa lona na moitse o ona a le yang ene re once you touch one of his family zondi na tlhakanya tlhogo a sa kgathale gore o mang ke batla gore le be proud ka family ya kwa manganyi le mise family kwa manganyi it's not just because zondi a sa tlhola le teng then e be sa tlhole lona le tsama mo tseleng yana a tsamayg mo yone ke rata gore e teng ntho e one e ke batlang go le bolelela yone e ne e nqabanya le zondi ne re qabana na le zondi maaka na le zondi ne re qabanya go fela kore zondi o na fever chiefs ne a ne ke fever pirates ne re zondi fela ha pirates e ka wina zondi na sa mpuisi ke a itswa gae a sa tlhole ke kopana le zondi nix mara ha chiefs e winne ai zondi o tla o bona o na nka vovozela a e betsa the whole night la mo itse gore zondi o na le yang akere mara ka jeko lena we are only going to re tlo nka fela se se botlhokwa sa botshelo ba gagwe sa ileng a se contributor mo di-community a ne a phela le yone ka nako eo a mangata mantswe a ke na one ne ke batla go bua ka zondi mara ga ke kgone but go na le essay e reng he who cannot fulfill the duties of a father has no right to become a father ba zondi o na kgona go fulfill gore o ne etsa bosho ba gore family ya gagwe he take care of his family ke kopa a se belief kona ya ka rangwana a ile a bua a re o bile ntate at an early age ke kopa gore o seke wa mophotsa le kaosane ba tsoga ba bitswa ko gae gore bana ke ba le ba tsakile a ba sa tlhola ba tlhokomela mme wa bone la bona mme wa lona gore o jwang ka maemo a le moao ke a le kopa bana ba amen.